We're so honored to have the legendary Walden Kekaoha with his beautiful wife Yuko celebrating 25 years. So ladies and gentlemen, we present to you Walden Kekaoha.
Aloha. Hey, aloha no kohali. Kanalu ha imai a o kanevai me thali po apau ala anu ma ke hewa ke la. He aloha. He aloha no ko ali I kanalu ha imai a o kanevai me thali po apau ala anu ma ke hewa ke la. Tau I a hale loke, I ka hale lau o ka iwa a iwa me na iwa e wale ai ki ka hamali e I ka lei la lai lai
Andy Vicky,
nani vailua nani vailua I ka e hu o ke kai I ka holu na pe o ka lau o ka niu I ko velo Heo hai Hawaii Ku kila kila I ka lei La lai lai
Haina
Haina I a mahi ana tapu wanala I ka nalu hai mai A o ka nevai Me ta li po apau a haala Hanu ma ki hewa ke la Haina I a mahi na tapu wanala I ka nalu hai mai a o ka nevai Me ta li po apau a haala Anu ma ki hewa ke la Anu ma ki hewa ke la Anu ma ki hewa ke la